sila namhlanje ngomcimbi esiwubiza ngokuthi back to school kwengane ezibuyela esikoleni loba kuvula unyaka. Sibona ngokwethu njengabaholi bomkhandla kuyinto enhle kakhulu lesiyenze namhlanje ngoba siyazi ingane zakithi kuyahlupheka.
So lo mcimbi ke nje bekho ingane encane siyithokozisa siyitshela siyithanda kangakanani sengicane sizowenza wonke umnyaka kuzothi ngonyaka ozayo bengingafisa ukubona even no MC o program directors kube yingane encane yonke nje into iphathwe ingane encane thina masifikile sifike nje siyivakashi besimemile si observe ngoba phela izingane siyikhulisa kanjalo zikusasa lethu lase South Africa.
Asibala mehlo baba siyabonga igama lika Jesu uJehova omuhle ophilayo osithandayo nosinakekelayo namanje sizoqala kule ndawo awuphinde nkulunkulu othongcwele kube nguwena ophathayo awuthathe nkulunkulu othongcwele lo nkudumo namhlanje ukuthi kulo mcimbi namhlanje ubusise bonke abantu abahlele wonke lo mcimbi egama lika Jesu amen.
So qhubeka ke nje program yethu ilula nje guys sibizeliwe ukuthi sizoz enjoy silungiselele ukuthi senjani siyongena esikoleni futhi sikwimude right sijabulile sonke sisesimweni is right angithi
namhlanje ngokumenywa umasipala waseThekwini besikade sizobungaza usuku lweingane usuku olukhulu lokuqala konyaka sizokhuthaza izingane njengobunyaka uqala ukuthi azimisele ngoba zibalekile kuleli lizwe zimisele zifunde ukuze zizokwazi ukuphumelela.
We are the future, nithi nina, no one can stop us. We are the future,
no one can stop us.
Ungaye esikoleni, yes, kuthiwa uzoyithola kanjani le moto enhle ehamba lapha phandle uma ungaye esikolweni. Uzoyithola kanjani umuzi omuhle ozowakhela umama nobaba ungaye esikolweni angithi.
Uma ubungazi iy'ngane ke wenza izinto ezojabulisa iy'ngane. Zijabulile okwangempela kunabaculi, iy'ngane ey'ncane zicula kahle nabo bayajabula.
Ngibona ngizobiza hoba laba dance ayo la kumele ngivele ngishitshe le game hoba laba bazokudansa anazi futhi ngibuzelani akade ngibona abantu abadansa kanje mina empilweni yami Yebo. Silindile, silinde kancane, silinde, 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 silinde. Woza, sambeni ke. Woza. Hey, hey, hey. Yey, yey.
Anshoni kanye kanye, nizele nda. Number 2 ngobani? Nokuni khohlwe leyo nto. Zishayile izandla ke siyanamukela la ekhaya nezo. Ngoba umazi ngiyayibongela, sithe sizeleni la. Number 2 zishayeleni izandla
Siyabonga umasipala wetheku njengoba usenzele into enhle kanje
Igama lami ngumneliswa kamzilisela so masipala wethu so jabulile
lana kumnandi sacula sasina sadla sadansa kumnandi kakhulu
kumnandi kuba la ngoba besidla futhi simbonile uGC
iwaka 127 eMorningside kumnandi kakhulu lana
kumnandi kuba lana ngiyanithanda nonke amen
ngiyanibongela ngalo hulumeni unithandayo. Ngiyafisa nokugcizelela ukuthi bantwana nihloniphe abazali. Niye kuphendula
uma senza uhlelo njengalolu elokuthi kungabi khona ingane entula esikoleni ingenazi icathulo. Okwesibili ingane nazo noma zincane zikwazi ukubona ukuthi i-organization esikuyona kanye nomasipala. Umasipala onakekelayo futhi okwaziyo abantu abasha futhi ozazi iy'ngane ukuthi zibalulekile ukwakha isizwe sakusasa.
Ngiyabonga.
Nawuphinde.
Ngiyabonga. Ayeye eThekwini, ayeye.
Ayeye.
Ayeye PRC, ayeye.
Ayeye.
Ayeye ANC, ayeye.
Usuku olumnandi kakhulu. Bayathembisa nabo ukuthi bayozimisela kulonyaka baphumelele ngoba bayifuture yale country.
Kumnandi kakhulu.